umoya uthi bele ukukhuleka kakhulu uzo uyakwazi ukuthandaza uyakwazi ukukhuleka ya uthi uyakwazi lapho masibheka emoyeni kuthoma ungakhuleka uthandaze kakhulu ngoba usuqala ukusebenza lapha kuodansi kamfowethu izinto zakho zonke izohamba ngolayini
amen
ufuna sihamba ngolayini
yebo
njengo sihamba le ngolayini
kahle
kahle kahle bayi bakhamba futhi sifuna into zamsambe ngolayini sesizifake kulayini into zakho zonke bezingekho kulocation kaNkulunkulu
amen
bezikuphetheni yamadimoni namhlanje ngazibisela kulocation kaJehova bayakizwa ngazibisela ngapi kulocation kaJehova kule nyoni lapha engiyibonayo uzwile kule nyoni engiyibonayo lapha inyoni le mangibheka ngomoya ke ngiyibona ke ingekho kuleli vizwe bengizwa
amen
inyoni le but ngiyibona ise Nigeria kule nyoni ese Nigeria uyangizwa inyoni le ese Nigeria ngiyibona iphapha isiya e Nigeria khona ngani bangibheka ngayibona but iphethe iseeds senze njani ngale nyoni sisi ibuye kumbe ingabuyi sibuze umnyakazi wendaba right uyayithanda into nemba usayithanda
ayiwabo
enajela kunobani umntwana uphi uyamsapota yini right ke isithi leyo yayifuna ngephethe yinyoni kule package ezabuya from Nigeria isiza emntwaneni ngapha uyayifuna ningayifuni sesifake into zakho kulayini azangathi ngimbisa kuwe lo muntu wathi lami ke ngifuna ke ubaba umntwana support abantu ngubani uza amanzi ufuna ukusapotela abantwana kutuza amanzi abantu lamashuwa lawa yahamba edebhe ente ebona usisilwana usisilwana uze lapho uthe ngomakhanyisa nokuthi sikhulume ngendaba yasedebheni yoprofeta abantu othi uma ngithi wakhanjelwa umaqonza lapho usapotela ata kutuza amanzi nasi yazobala kahle wena usumthwake impilo yakho izavuleka ngegama lika Jesu kodwa kulabathakathi engibabonayo uyezwa kulani kulabathakathi engibabonayo abathakathi laba ke bazayenza ukuthi ke wena ma ungathola itiketi uzwile ungene phakathi kweflight iflight ma isilenda isiyayehla sho wabona esinye isala basithi ungubani we uzwile Asembona ke sikuchayisa ngeli khande enhlokweza kutha for 2 weeks. Into endihluphileni kuboneke usubuya usiyisidumbu. Eh, sitikile nda. Usubuya usuyini? Usiyisidumbu, but ukhamba uphefumula, ma usubuya ngapha eAfrika ube usungasaphefumula. Wena inotho yakho yonke ukuthi uthenge izindlu ube nakho konke okufunayo. Kuzavuleka.
Amen.
Ufuna ukuya ngapi wena?
From Australia.
Amen.
Prophesy in Australia. Ukhamba lo Australia sesiluvula abaqhawuza kamba.
Amen.
Kodwa ngikhala ngalo mthakathi. Sesibuza yena ke ukuthi senze njani ngalo mthakathi. Kuna senze njani ngaye? Sithilela lo bani, sithilela lo
bani.
Lawo. Wo ufuna sithile son? Emadilini ami la sibe son. Alright. Sengilo muntu wamadili ami la. Muntu asise ugeze. Keep it clear card. Ugezwe lapha ekhaya ngivuleke.
Let up the story.
Amen.
Amen.
Donc,
Ufake ibuvuka 6000.
but you tell my way I'll be in the days. Why am I touching the 6,000? Now, corner of the 6,000, I want to feel it later. I've seen that brand. This motto part. How about a born game? About feeling that. Or would you also approve and be way? What's that? Would you put another pen by the call? Put another pen by the call?
Yes.
Put another pen
by
the call. Could you have never come out, ma'am? Could a moon to whatever 20,000
rands?
Yes. I need a ten of man. I'm not going to I'm speaking a deliverance through voice anointing.
Amen.
You have asked to me.
Amen.
You have asked me.
Oh, yes.
Even more, you drive a band.
Amen.
Even the less of so
Amen.
Could a band do more than a process of parts? Amen. Let's go to the house.
After 3 days,
umbusisa esendaweni enzima. Umbusisa esendaweni evalelikileyo. Kunabantu engikhuluma nabo namhlanje phakathi kwale ndawo. Abantu ufundisa impilo zethu zimile. Ngicela ukuthi umbono uNkulunkulu ngokuthi impilo yakhimile. Ngoba uNkulunkulu ngabazi ukubusisa uma impilo yakhe ingamanga. Ufundisa impilo yami imile. Ngiyamaketha. Angishelwa. Amadoda adlala ngami. Kangilamali. Impilo yami imile one down. Sokusentuzana. USawulu uhlala endlini for 3 days evaleka amehlo. After 3 days uNkulunkulu njani uyambusisa. OPetro bahlala entilongweni basendaweni eyi-1. UNkulunkulu uyafika uthi ngizokukhipha ngizokubusisa. Ngizokwazi. Kusukela namhlanje ungamqueshini uNkulunkulu. Ibandla lakho khonza kilo hambe ebandleni lakho. Akusho ukuthi ukuzalane efata sobele uthi ibandla lakho. No, ungathi ibandla lakho. Buyela ebandleni lakho. Buyela ebandleni lakho. Kunabanye abantu umuntu okhonza amachurch ayi-10 ngenyanga eyi-1. 10 churches ngenyanga eyi-1. Yazazi ikhuluma nami. Njengoba namhlanje uzela sase yisandi uyakwelinye ibandla. Nemandi uyakwelinye ibandla. Ne-Wednesday uyakwelinye ibandla. Tuesday. Kunesifebe kunabawule trusting abawule. Izifebe ze-church. Uyisifebe bawunjani. Namhlanje la, sasula, 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 sasula. Mawenze sisi hambe ebandleni lakho. Uyehlala. Akusoqala ukuthi uze efata nakho. Uzovakasha. But iba le ndawo yakho. Wathi mase kunzima. Wathi mase ngikhuna. Wathi mase ngishonile. Ngiyazi ukuthi bazobe bekhona onkana. Bazakhamba nakazo bengibheka kithekana. Hlala endaweni eyodwa. UNkulunkulu uzakuvusisa. Hlala endaweni eyodwa. UNkulunkulu uzanjani? Uzakuvusisa. Namhlanje ngizopromota abantu la.
Amen.
Zakupromota, zakupromota. Wena uyifuna ipromotion. Ale. Uma ngikupromota la, nasemsebenzi usupromota. Manje promota la la. Ngakho relationship yakho usupromota. Hallelujah. Amadoda amathathu aphoselwa emgodini. But uma sebekhithwa behliselwa ilanda. Ngoba sebebona ukuthi into yabo abayenze emadodeni amathathu ayisebenzayo. Babapromota. Bathi siyabakhipha ngama stepladder. Hallelujah. UNkulunkulu mekele ayenze umsebenzi wayo. Bathi zwayo ukuthi u-Alpha Omega. Wena awukho uOmega, uku-Alpha. Futhi uzahlala uku-Alpha uma ungena faith. Bathi uma waba nefaith uzozibona usufika kuOmega. Noma izitha zakho singawubasa njalo ubiko. Nkulunkulu akimkhonzayo, Nkulunkulu wase-Efatha, owathi Efatha kwakuvuleka amazulu. Ngiyamazi noma izitha singawubasa njalo ubiko. Uyakhipha ukufa phakathi kwabiko. Uyakhipha umlilo phakathi kwani? Ngomlilo. Bathi umlilo usalukhona. Kanti liphosele abantu abangani phakathi komlilo. Wayesekule ndoda yesine phakathi komlilo. Lo mlilo okhona mhlawubaswa kahle. Kwadinga amabhawuzi abajimileyo. Phakama, phakama, phakama. Ekwathi mahamba pause hey right now. Now the pause. Hallelujah. Abantu abajile. Bawasela umlilo.
Amen.
Bawasela umlilo.
Oh yes.
Uma beqeda ukwasela umlilo iphutha abalenzayo.
Amen.
ababizayo inspector ukuthi azo inspect umlilo u inspector bambiza bebona abantu bephakathi komlilo bengathi nakhona before bebizwa inspector kuza abantu abaphethe ama cooler box ukuthi kuzothathwa umlotha abedliko lo misheki lo shatrek u inspector bayeza ezo inspect umlilo uthumile lo yashisa ushisa kanjani umlilo abantu bephila phakathi ngedoda iphethe cooler box yajika ngkhaya isiphethe lotha yamadoda abase umlilo amadoda kaNkulunkulu akhishwa ngestep ladder uNkulunkulu abapromota ngizothi mina namhlanje yonke into ithaba phakathi abayibhubhele empilweni yakho bonke abantu abamthithisana ngegama lakho bazodima inspector ngikubona usuphaki for director ngaphandle kayini ngibona lapho sala ukuthi haleluya uzoka le ndoda eyiyo eyifuna ukuthi abantu bakhonze isithombe Unebukadi Nezari.
Yes.
Uthi Abed Nico.
Out.
Out. Mishak. Out. Shadrach.
Out.
UNkulunkulu wenu makakhonzwe kusukela namhlanje. Nethiwe ungasebenzi.
Out.
Yakuba yethi. Yakungashathi ufunza abantu abayi 5000 haleluya uma esefunzile abantu abayi 5000 ke kuhlala elinithuba singathi ke kwahlala maybe 1 month after 1 month uthe esesiyahlangana nabantu
yes
haleluya
amen
wangahlangani nabantu abayi 5000
amen
uhlangana nabantu abayi 4000
amen
angazi bazibangizwa yini
amen
uhlangana nabantu abangaki uhlangana nabantu abayi 4000 angatholana inamba ni 5000
yes
uhlangana le namba ni 4000
amen
umubani ke wena emhlabeni
yes
haleluya
amen
uma kwehlula yena uJesu uqobo lwakhe
yes
elebandla lakhe
amen
elama members ay 5000
yes
second service
amen
haleluya
amen
abantu bazange baba yi 5000
amen
uthola abantu sebe yi 4000
yes
haleluya
amen
but ke what I like about God
amen
phakathi kwabantu abayi 4000
amen
abafikayo
yes
ukudla abakutholayo akuzange bafana nokudla kwathola abantu abayi 5000 inkinga yakho wena ufuna ukuthandwa abantu
amen
haleluya isifusisa uNkulunkulu asinikeza abantu abayi 4000
yes
sasihlukile
amen
nesabantu abayi 5000
yes
haleluya
amen
ngizokhuluma nawe ukuthi prophet kunezinto abangijotshele zona kunezinto ezicathile empilweni yami i-business lapho iphakama but i-business lapho isaphakama haleluya ukhona umuntu engikhuluma naye lapha namhlanje 5000 but ngithe ngithi ngiyabheka inangiphela ngakhona 4000 haleluya ngicela ukuthi ungakhali ezilo namhlanje uNkulunkulu yikho lapha afuna khona.
Oh yes.
Uma ufuna impendulo.
Amen.
Uma ufuna impumelelo.
Oh yes.
Kwamele uvumele izinto zizalayo.
Amen.
Ukuthi ke kwamele uvumele ukuthi ukuthi abantu bakushaye entweni zakho. Kwamele uvumele ukuthi izinto zikuchaye entweni zakho. uNkulunkulu kapheli inamba yabantu.
Amen.
uNkulunkulu akanali inamba yabantu.
Amen.
Alléluia. Et pour ma poussée, ça veut dire faut pas oser. Un tessu va vous faire la nawe. J'ai ma banche. Ça a été dit à figure, tout le monde va y faire change. Il t'a dit à Yenza, il vous dit que c'est une main. Il y a une bonne bénédiction. Il a encore dit que je suis normal de 5. Il y a un ansi. Et il pense à. Ou quand il se connaît, il se pose ici. Asas n'y a pas de banque. Ou quand il vous dit que vous avez un coup. Alléluia. Et dans un mot, il y a un coup qui va. Noma unali business I business lakho ungasathola ama client kungasakambi kahle ku business lakho kungasakambi kahle emsebenzini kungasakambi kahle ekhaya angazi yini ekulethelana but you don't give up uNkulunkulu yiqipha lapho afika khona yiqipha lapho uNkulunkulu afuna khona haleluya ngiyakuzwa basana Una give up. No matter what, forget about the day. Forget about the day. We reject the story. About the bagus word. Una give up. When I for cancer, it's tambourine. About the money. In a good way to an education. Hallelujah. Enter the prophet. When we are scholar. I will have to go to the
Amen.
We are scoring the Korean Kalila. Now we have to take it.
Amen.
Hallelujah. You couldn't be Kalila. And you could. I want to ask you about the Kalila. I want to ask you about the Kalila. I want to ask you about the Kalila.
Amen.
I want to ask you about the Kalila. Hallelujah. That's the Kalila. Hey, can I do the Kalila? I'm going to go to the house. Você ali já vai andar tendo lindas doses?
Não.
Você já mina?
Não.
Mina quando mina doses?
Amém.
Mina diz quando quer de tunga?
Amém.
É que eu vou kiss.
Amém.
Diz quando quer ali?
Diz
tunga. Mas você ali já mina só quando ele vai manter a lindas doses? Quando você vai look, a nossa escada mina ganha com uma lindas doses. Aleluia.
Amém.
E quando mana o elo fui nem morto. Kuluma nawo nofuni. Kuluma nawo nofuna umsebenzi. Uyasikoloda. Akekho umuntu ozabuya athi nanti. Nansi i-fortress. Athi mini. Uyasikoloda. Yonke into oyifunayo ikhona phakathi kwakho. UNkulunkulu kade akudale. Akuncitshe izidingo zakho njengomuntu. Zonke izidingo zakho zifunayo zingaphakathi kwakho. Ingakho uNkulunkulu xa efuna ifish uya elwandle. Asoze umbone uNkulunkulu efuna ifish esiye entabeni. Kinga yakho ucela endaweni eRoma. Ufuna imoto but awuye egaraji. Uya emakethi. Awudayiswa khona amatamatisi. Ngizwe ngikhuluma naye. Haleluya. Uma ufuna ke isihlahla ufuna inkuni. Ofuna ama fruits wabele uphume endlini uye ground emhlabathini uzozithola lezi zinto uNkulunkulu uma edala umhlabathi wathi sengudalela umhlabathi umhlabathi ubuze ke udabule ubukeke kahle wabele ngifaka isihlahla wadala ulwandle ulwandle ukuze lalo lube happy Mangfaga ma fish. Malati fika lapho ethi dholeke kungena umuntu lapho ngena umuntu labo dlamini bengekho akusebenzeni. Yizo ubuhlungu. But ngathi ke lizelana uNkulunkulu uthoza ngam prophet, umprophet kumele kube nabantu abazobuya kube beguqu bakhulekela.
Yes, amen.
Amen. Hallelujah. Stress alaso ngesukuthi ngasebenza. Stress alaso ngesukuthi ulele ngadlala. Thina silele sidlile. Ucabanga mina ukuthi why mina ngakuthumela imali.
Amen.
Hapo sebenza. Yekela ukuvila.
Amen.
Hapo njani? Hapo sebenza. Uyeke ubuvila.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ukhona ofuna isibuso namhlanje?
Amen.
Ofuna isibuso?
Amen.
Hayi wena vele awasifuni isibuso. Phela kulo muntu ethethe akathi amen, kachane izandla, ngaphakamisa izandla, masikhuleka, sicimezele uvula amehlo. Umuntu akwenza nje ubheke mina. Bengitshela amadoda lawa siza lapha ngithi yazi ngifuna ukudlula ngale sabelo ngale ngilungisa ikhadi yami ngoba kufuna abanye abantu abafuna ukuzobukela mina ngizobheka. Angithe bona lapha msayisela uzobukela mina kanti uzobukela nje uzobukela mina lapha msayisela uzokhulekela isibuso njengamanje baba engameni kaJesu
naJesu
amen.
UJesu kathenzaza kaparamisa izandla masikhuleka sicimezele uvula amehlo umuntu abana nje ubheke mina bengitshela amadoda lawa siza lapha ngithi yazi ngifuna ukudlula ngale sabelo ngale ngilungisa ikhadi yami ngoba kufuna abanye abantu abafuna ukuzobukela mina ngizobheka.
Angithe bona lapha msayisela uzobukela mina kanti uzobukela uzobukela mina lapha msayisela uzokhulekela isibuso njengamanje baba egameni likaJesu uNkulunkulu wezimanga uNkulunkulu wezimpendulo uNkulunkulu wabokhokho bethu abafike baqala kunathi baphakamise izandla namhlanje bathi bakhala ngesibusiso ojile encwadini wathi abaya kugcina usuku lesabatha bakuthola isibusiso. Cela ubabusise moya ngcwele. Babusise namhlanje egameni likaJesu. Babusise namhlanje egameni likaJesu. Amen. UJesu.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Abakhulise lokho nakho ukhuleke lokho ngasondela phambili uku siyabonga singahlala phansi.
Amen.
UNkulunkulu muhle njalo. Amen. UNkulunkulu muhle njalo siyabonga konke sokwenzekile. I'm not gonna take time, I'm not gonna waste time. It's really important ukuthi libe khona ukuningi benu. Umfundisi mayebika iyinkonzo ezileneyo uyinsalela kithi sonke. I'll just share you some mystery about evangeli. UNkulunkulu uyafika lapha njalo uthole ukuthi impendulo ayithola kube le revelation efika kumholi wethu abesethena asihambe siye eThekwini or asihambe siye eManzini or asihambe siye eBeside kuwe ngelihlo lenyama ungakuthatha ukuthi it's not worth it but spiritual is very important because ufike kuye ukuthi mangibizela abantwana besonto endaweni ethize kukhona okuzokwenzakala. So singabazalwane we have to take that opportunity masishane ngoba awukwazi ukuthi you know into engifisayo singabazalwane ukuthi makuthola impendulo phambili
EQ is very happy all the way there. Because it is possible. With the anointing in upper fata, it is possible. It's just your heart. We to uvumele inhliziyo uyikhulule uvume. You will receive a lot. There is so much in this anointing. Tap into this anointing. Senze ubaba lokasitshela khona. Lingabathathele phansi insebenzo yesonto. It's very important. It's a revelation. Akazange aphunge uqhamuka ekuseni wathi na tshisana amakhandela, but it's a revelation. UNkulunkulu mambulele ukuthi abantwana bakho babesenza so kuzawuvuleka, kuzawuthatha. But more important, uma kuney'nkonzo ezibikwayo, it's a revelation ukuthi abantwana babephumela eHebrew. There's so much happening in Hebrew. There's so much happening in the world. But i-revelation uma ifike kuye ukuthi bangafika endaweni ethize bazawuchapha amasishane. Please grab that opportunity. Ningayiyeki ngoba ngani lizosalela emuva. Kuqakathekile ukuthi uma libuya selile mpendulo. You never know ukuthi impendulo yakho ikuphile nawe. Siyabonga kakhulu. UNkulunkulu alenzele kahle. I'm sure sesifike emaphetheleni enkonzo. Nizawukhuleka nginikeze kuba umkhaya. UNkulunkulu namandla, UNkulunkulu ophezulu kwezinto zonke. Umsebenzi wakho sifikele emaphethelweni Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu, moya kaBaba, moya oyingcwele. Ngoko sokwenzekile Nkosi, sibonga mani Thixo. Sizawuhamba Nkosi, sigcine usilondoloze, sizihlangane njalo. UNkulunkulu namandla, nemakhaya ethu nasemsebenzini Nkosi, ukutholakale konke esikudingayo, inhliziyo zethu ezikufisayo. Ngegama likaJesu Kristu, moya oyingcwele, moya kaBaba, iba nathi, usikhokhele kubame ngcwele. Siyayidinga impendulo Nkosi enamandla amakhulu, sidinga wena uqobo.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
God is good.
All the time.
God is good.
A few announcements, Mazalon. Wonke umuntu ofuna ukubona ubaba manje uzahlala sizokudirect usandukusenzenjani. Singakhohlwa iservice elandelayo izoba yi-Tuesday nane-Thursday nangesalatela. Kunamanye ama-announcements amancane nje kumele siwakhulume
ngoba ngifuna ibuye kiyimpendulo.
Elinjani bazalwane? Minimpendulo endilayo ngabuya lapha ngiqala ukuzalana nje nganamhlanje kwesithathu ngafisela kumfundo uzongivulekela ontoke umsebenzi uwuthola kanti unkosikazi wakho uzobuya bhiki umsebenzi ngiwutholile bazalwane. Sebenzi lipitori nje
lapha. Okay, kuba sizimawula uLepedu.
Amen.
Amen.
Anginabazalwane ngiyaqala ukungena kule ngale ndawo kodwa into esinjabulisile ngenza kume phambili ukuthi umntana nami bengingamazi ubana selesifindi kube ngamaphambi kwabazalwane layo ube
ngomnini. This is powerful testimony. Nansi impendulo. Baba seyikhulume. Sehle ukuqala kulungu. Yaqala ukufika ukukhulumela nje ukuthi-ke umntana yakhe unjani. Hallelujah.
Amen.
Khuluma sizo.
Praise the Lord.
Amen.
Hayi, ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi man of God ungikhethile.
Amen.
Wanginika cabangi nami ukuthi ngisebenzise.
Amen.
Lami siza abanye bengingacabangeli ukuthi lami ngingakhethwa nje ngizimele from ukuqalisa ukusebenza.
Siyabonga kakhulu. Amen.
Ngithanda ukubonga kakhulu. Mina uma ngiqala ukuzala kwe-church bekungumuntu nje ozijolelayo, ngibona ngoba ngambona ukuthi into zami azihambi kahle, ngibhedele nje ukuthi ngongcono ngizijolele ngizidlalele umntanami. Ngase ngithi indoda yami umntanami, ngase ngizidile njalo ngathi umuntu ozothi indoda yami umntanami. Kuthe uma ngiqala ukuzala lapha ngashisa amakhandlela, ngasebe ngathenga namanzi uma kuthiwa kuyiwe entabeni mhambe. Ngelinye ilanga kuthiwa kunomlindelo umfundisi wathi onento yakho oyifunayo bangimali bezoprofita phambili la ngingafakeandolandami anginayo wangiprofita ukuthi ngizoyenza. La ngempela bazalwane, umaqonda lwami uhambile wakhi.
Amen.
Wafika lapha efata kuprofeti uMsimwa. La first day efikile wabona abantu bethenga amaprofeti wagijima wathenga. Bazobuya empindelweni umprofeti wathi khipha 100 rand ofuna into yakhe ayifunayo. Yena vele wayesezwa vele ini inyoni yakhe. Wathi khona into engiyifunayo. Haleluya. Wakhipha. Futhi ngakuprofeti uzogijima. Ayisikho?
Yekho.
Amaprofeti athi uzogijima. How could I pitch a little and the letter to the day? Ah, Muge, Lanty Jagalake, Celebium Kipela, I'll say, Joy. True, Togo Tanda. Siabo, a cool, now I'm going to have a little Jola, who's a rapper, who will look up with you. A profit away too. But I'm going. I'm keeping. I'm Missala. I'm Missala. I'm passes. I'm not feeling about that. I know who could say in a color. Could I have a child today? But I'm here to hear about it. I'm trying to say that I like it. I want to move forever, Mama Nani. I want to move forever. I want to move it. The Kumar move it. The Father move it.
Number, Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. profite. On peut tout là. On se souvient de prier là-bas. Très bien, les suivre. On va te dire, on va pas bien nous comprendre. Oui, donc ça va bien, c'est la prophète. Quand tu as, on va tout couler. On s'est fini les prières. Quand tu as, on va te parler de tes sujets. Tu as dit, c'est moi. Quand on s'allait au monde. Ah, on a dit ça. We are not designing way. Imbona ke ephilona indawo yokuhlala. Yazo bathi. Ephilona yini? Indawo yokuhlala. Ehlala estrateg. Ebese bizwa ngecondition akuyo.
Amen.
Bambize ngesport.
Yes.
Ngenxa yecondition akuyo.
Amen.
Ngabathakathi.
Amen.
Kade lo bhuti uthakathwa kumama amzalayo.
Amen.
Yikho ngithenga uvuma ukuthi inja.
Yes.
Yes abantu. Umama ke umminister MP kuzaPF endlo thoko seZimbabwe enkani angile ndaba futhi noma ikhamela ibekile uthakathi intandike nabanye abantu abakuzaPF leli ngixolele abantu ngikho kupolitiki mina ngisemoyeni futhi ngiyazi ukuthi engihamba naye akalali akawazeli uyangiloyela ngikhulume ngubona emoyeni into enzisa ubuhlungu yokuthi ke sokumele ahlale esitradeni aphambane umkhumbulo maye sesitradeni bamhlalise amandla obunyama amandla obunyama okubamba inkosi okutshontshela abantu ebesefithwa lejele but kungamadimoni ayofela futhi ejele ngekubase ngesixhubo but ngubhuto right kakhulu. Haleluya.
Amen.
Masibheka emoyeni uthi umoya ube nekawashi enekhumbi enemoto konke kumile kustakile. Haleluya.
Amen.
Konke kunjani?
Stakile.
Kumile kustakile. Zokusiza.
Amen.
Kulebela namhlanje.
Amen.
UNkulunkulu abe nawe.
Amen.
Mawusumdala sumdala sokhulile. Ngiyazi belikelana uma umuntu uyazi ukuthi athi mama bengangithakathi kanje. Imali iyamkhohlwa umuntu bamthandayo. Ingakho abanye abantu bethwala adle umntanakhe. Imali! Imali nje kuphela. Imali. Imali yobu mali bayo. Imali ilobungozi bayo. Angifuni ukumprofeti igama lakhe lo muntu ukuthi ungubani. Abancane ngasuka lapha libuze ukuthi uMP wabukuphungubani. Banengo MP. But ngaliprofeti igama lakhe. But into ezokukhulekela yona ukuthi ke uthole umsebenzi.
Amen.
Nendawo belayo. And then ubheke. Umama kule mali yonke.
Kula imali ningakho.
Uyini mama?
Oh, MP.
Prophesy my father.
Zwane kisi to prophesy papa. So kufuma abantu abaphandle kitchen naye. Umoya usulokhetha. Hallelujah.
Amen.
Uyazalelwa efamily enrich oba kabe ngu MP babe abe minister. Aswelakali nje umntwana oyi-1 akangena ndaba naye. I'll make an example. Nawe lapho zaba khona akuswelakali nje oyi-1 abangena ndaba naye. Abangabhadaleli i-school fees, abangakhokheli i-school fees. Abangakwenzeli lutho. Kuqo. Cela oyini, une-oyini. Ufuna ukuphanda bani. Cela une-oyini. Une-oyini. Ufuna ukugeza nge-oyini.
Lilo ka Jesu Nkosi yamakhosi. Ungakhali. Kubuhlungu kakhulu phakathi komntwana wakho. Haleluya. Uyabona lo muntu imali ngasuka manje eZimbabwe yafika emntwana wakhe. Yafika emtshisa ambulala. Mama ke MPO esandiyo. Haleluya.
Amen.
Ngizomsiza. At the same time abantu abanemisebenzi. Haleluya.
Amen.
Abazwa imisebenzi. Abantu embayizwe lapha mina engikwazi ukuthi imisebenzi bayithola bayeshwa. Ngobuthi. Thoma lisibonga. Balisibonga. Kungu. Uma wamfaka emsebenzini wamzola umsebenzi ngeke ahlale esitradeni ngeke aphambane babonqobe uma lamzwela umsebenzi lamfaka emsebenzini bengicela nje lena namhlanje imali ithithi iphuma maye ngathola one of you akhulume naye
amen
uma ngifana noma nge-300 kube nento ayenza
amen
akwedlamini uma lamzwela umsebenzi akithi Uli enga but ekugcineni umama bezokuthi uzokubiza uzokuxolisa and futhi umxolele uyangizwa kahle ngibona kunika $10,000 awusikhuluma ngomuntu ngeyele umuntu eZimbabwe abantu ababayilenele emnika $10,000 ukuxolisa lapha ngizama something but for now Uthenga usizo lakho nami. Haleluya.
Amen.
Olwami nawe. Ukuthi lube njani? Asiza kahle. Haleluya.
Amen.
Umphela kanzayo bani Jesu.
Sibabazawe.
Sibabazawe.
Sibaba zawe,
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 s
Thank you. kuphela emakhandleni. Wathenge ioil line. Ioil line. Itswa ngithengile bonke. Bengithi ke ngithengile ini?
Amakhandleni.
Hallelujah.
Amen.
Why mama ngimphile ioil for free?
Amen.
It's not for things we cocaine.
Amen.
Why ngimthengele lo mama?
Amen.
Akalazi yawo.
Amen.
Emehlweni. But emehlweni enyanga.
Amen.
But emehlweni kamoya.
Amen.
Ulazi.
Amen.
You can't believe ukuthi usuke ngenyawo kuphi sizala.
Amen.
Uze ngenyawo. Yeah. Yeah. Azifakazeli. From MTN ngenyawo.
Amen.
Esisesonto.
Jesus.
Ukuqalele futhi ufike echurch. Futhi ubungenzi lutho lapha.
Amen.
Wabuya waze wafika lapha ukuhamba nzima uyagula.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ukuzuthola ke omunye umuntu uphelele uright.
Amen.
Get. And get.
Hallelujah.
Amen. Senkingi.
Amen.
Yebo senkingi. Amen. Yazo la.
Amen.
Yebo. Yebo. Manele bayila phe kuzani. Niko ino se tuza niko iti. Lete kele mouti. Kutu sale isi tuli tuli.
Amen.
Amen.
Amen.